balaleli imini yesabatha ebenhle kwabangcwele isihloko sanamhla sithi uNkulunkulu usebenza ngomuntu ukukhulula isizwe incwadi kaExodus 4 verse 7 kuya ku 10 wayesethi uJehova ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo ngehle ukuba ngibaphule esandleni sabaseGibhithe ngakho hamba ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli kulamasonto amabili edlule sishiwe iqhawe elinyakazise umhlaba wonke abanye bebesho lokhu nalokhu abethi uMandela wayengakholiwe kodwa encwadini kaJakobe 2 verse 18 uJakobe uthi wena unokholwa kodwa mina nginemsebenzi ngibonise ukukholwa okungenamsebenzi mina ngizokukhombisa ukukholwa ngemisebenzi uMandela cishe nguyena yedwa okwazile ukubonisa ngezenzo ukuthi uJesu wayechazana uma ethi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena wayesho ukuthini uma ethi umuntu kumele umthethelele kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa kuMathewu 5 verse 9 uJesu uthi babusisiwe abalamlayo ngokuba kuyakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu zonke izenzo zikamadiba zisifundisile ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumlamuli njengomuntu owazi ukuthi uyalalelwa wayengawasebenzisa amandla akhe kudala impi eyayiyogcina idale ukuchitheka kwegazi ngendlela eyisimangaliso kodwa lamandla akhe wawasebenzisa ukulamula ngokwezimfundiso zikaJesu imisebenzi ngamadiba yayibonisa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu uthi uPauli ku 1 Corinthians chapter 13 verse 1 noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi kepha ngingenalo uthando ngilithusa elincencezayo nensimbi encencethayo uPauli wabe eseluchaza uthando okhuluma ngalo ukuthi lubonakala kanjani kumuntu lolu thando luyabekezela lumnene alunamhawu alusigabisi alusikhukhumezi alusiphathi ngokungafanele alusifuneli okwalo alucunuki alunamagqubu luthokozela iqiniso into eyenza ukuthi uMadiba athandwe ngabantu bonke kwaba ukugqamisa kwa into eyenza ukuthi uMadiba athandwe ngabantu bonke kwaba ukugqamisa kwakhe loluthando uPaul okhuluma ngalo loluthando lukaMadiba isikhathi esiningi alutholakale emakholweni alutholakale kubafundisi alutholakale kubabishopi kodwa loluthando lutholakala kumuntu abantu abathi akakholiwe lolu uthando lwenza umuntu abe mnene kubantu bonke uthando lwenza umuntu angabi namhawu uthando lwenza umuntu angasikhukhumezi angasigabisi abantu abaningi abakhulu ayikho into edlula ukuzibona nokutshela abantu ukuthi bakhulu kangakanani ngaso sonke isikhathi bayaye bafune umuntu ezwe uma enabo ukuthi bakhulu inkinga ke ukuthi uma utshela abantu ngokukhuluma nangokwenza ukuthi umkhulu abantu bayokukutshela ngokukhuluma nangokwenza ukuthi awulutho kodwa uma umkhulu utshela abantu ukuthi awulutho ngokwenza nokukhuluma abantu bayokubusisa bakwenze ube mkhulu bakhonze njengoba benzile kumadiba sengathi lesenzo sikaMadiba singaba isibonelo nesifundo kubantu abaningi abazazi ukuthi bakhulu isifundo esikhulu uJesu owasishiya naso esokuthi ubothanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena lolu thando lukaMadiba lusikhumbuza amazwi kaJesu lapho ethi Vumelana abantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Bonke abantwana kusukela kwabancane nabezinhlanga zonke. Bebethu uma befika kulomntwana kaNkulunkulu kube sengathi sebefike kuJesu. Mhlawumbe uma kukhona ungabaza ngokungena kamadiba ezulwini. Kumele saneliswe amazwi kaJesu atholakala kuMathewu 6 verse 14 kuya ku-15 athi ngokuba umani thethelela abantu isiphambeko zabo noyihlo sezulwini uyakunithethelela nani. Kepha umani ngathethelela abantu isiphambeko zabo noyihlo akayikunithethelela isiphambeko zenu. Ubani umuntu owayengacabanga ukuthi uMandela wayengathatha intombi yeBhunu ayenze uPA wakhe ukuthi angaya kumfelokazi kaFairwood ayombona amhage njengomama wakhe. Noma bekungathiwa uMandela unesono, kodwa isono sakhe asayikubalelwa kuye. Isihloko sale ntshumayelo sithi uNkulunkulu usebenza ngomuntu ukukhulula isizwe. Encwadini ka-Exodus 4 verse 7 kuya ku-10 engiyifundile, sizwa uJehova ethi, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami baseGibhithe. Ngehle ukuba ngibephule esandleni sabaseGibhithe. UNkulunkulu uthi wehle ezulwini ukuba azokhulula abantwana bakwa-Israyeli esandleni saseGibhithe. Kodwa uma esehlile ezulwini, uNkulunkulu akazihambelanga ukukhulula abantwana bakwa-Israyeli. Kuverse 10 sizwa uNkulunkulu ethuma uMose ethi, hamba ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami. Nempela uMose ngamandla kaNkulunkulu wahamba wayokhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Wawa evuka nabo ebheke eKhenani. Emva kokwedlula emhlabeni kwababa uMadiba, ngahlala kwi-TV ngilalele izinkulumo eziningi ezivela emhlabeni wonke. Ngakusasa kwabe sekufika lo muntu wasezulwini. Umbuzo wakhe wokuqala uthi, usubhalile umyalezo okukhalela umndeni wakwaMandela ne-ANC kanye nesizwe sonke ngokudlula kwaMandela emhlabeni. Ngathi cha, besingakwenzanga lokho. Kodwa ngaba nokudideka ngoba ngangabhekile ukuthi umuntu ovela ezulwini wayengakhuluma ngokufa kwaMandela. Ngoba ngangicabanga ukuthi le yindaba yasemhlabeni kakhulukazi eqondene nezombusazwe. Lo muntu wayesethi, ukubani nokuqonda ukuthi le nkululeko yaseSouth Africa yavela kanjani? Ngabe niyazi ukuthi akufanele niqhathanise indaba kaMandela nezinto zasemhlabeni. Ngoba uMandela wathunywa uNkulunkulu ukuthi azokhulula isizwe simnyama ebugqilini. Uthike lo muntu, uNkulunkulu uyathuma abaprofethi emhlabeni ukuzoqhuba ivangeli lakhe ngezindlela ezahlukene. Kodwa lokho akusho ukuthi ngabaprofethi bodwa abathunywa uNkulunkulu emhlabeni. UNkulunkulu uyathuma abantu abangamaqhawe kuzolamulela abantu bakhe noma ukuba bahole izimpi ezovikela abantu ngezizathu ezahlukene. Ekufeni kukaJoshua abakwa-Israyeli babuza kuJehova ukuthi ubani wayezobahola ukulwa namaKhenani. Kubahluli 1 verse 2 uJehova waphendula wathi, kokhuphuka uJuda, bheka ngilinikele izwe ezandleni zakhe. Lapha uJehova wayethuma uJuda njengomkhuzi wamasosha ukulwa impi, hayi njengomprofethi. Emva kwaJuda uJehova wakhetha uGideon ukuba ayosindisa abantwana bakwa-Israyeli ekuthunjweni ngamaMidiyani. Funda abahluleli 6 from verse 11. Emva kwaGideon uJehova wathuma uJafethe owayaziwa ngobuqhawe ukuba ayokulwa nama-Amori. Funda abahluli 11 kusukela evesini lokuqala. Emva kwaJafethe uJehova waletha emhlabeni uSamson owayengumNazaretha wamnika amandla angazange awanike omunye umuntu ukuba ngalamandla akhulule abantwana bakwa Israel esandleni sama Filisti. Funda abahluleli 13. Ithika ingilosi uMandela wathunywa uNkulunkulu ukuba azokhulula isizwe simnyama. UJehova wamnika isibindi nokuhlakanipha okunqala. Kwaba uMandela obonisa ngezenzo ukuthi umuntu angahamba kanjani ezinyathelweni zikaJesu. Uyaqhubeka lo muntu wasezulwini uthi, Kodwa ezulwini indaba yokukhulula lelizwe ayiqalanga ngenhlangano yezombusazwe. Umuntu wokuqala owaguqa phambi kaNkulunkulu enxusa kuba lelizwe likhululeke kwaba ngumprofethi uShembe. Lokhu kwenzeka engakafiki eNatali. Indaba yomprofethi uShembe nezombusazwe singayifanisa nomuntu ongumbhali nomqondisi wefilimu. Le filimu egcina isidume umhlaba wonke ngenxa yesigqi sayo namakhono abadlali bayo. Kodwa umbhali ongumqondisi wayo isikhathi esiningi akaziwa kuyaye kudume abadlali befilimu. Ngo-1906 umprofethi engakafiki eNatali wabonakala esichingini saseSt Helena. Lapho afika wavikela inkosi uMeseniqwabe eyayidingisiwe ukuba ingabulawa ngokudliswa upoison. Indaba endekeleyo engeke ngayikhuluma lapha. Uma uShembe efika la eNatali wathola amabhuno egubha uDisemba 16 njengosuku ayebonga ngalo uNkulunkulu ukuthi wawalekelela ekusinqobeni. UNkulunkulu amakhela isikhumbuzo sezizukulwane zawo ebonga ukusehlula. Uthike uShembe kungubulimo obuphindiwe ukuthi isitha sakho sicele kuNkulunkulu ukunqoba. Kuthi uma uNkulunkulu esesiphile amandla okunqoba sibe neholiday lokubonga uNkulunkulu. Bese kuthi ngalolu usuku lokunqotshwa kwakho wena ulwenze kube usuku lwedili kuwe. Uzosijabulisa ngalo ngokuphuza utshwala. Lesi senzo sakho suke sichaza kuNkulunkulu ukuthi awukhathalelile ukuthi awukhathazekile. Lesi senzo sakho suke sichaza kuNkulunkulu ukuthi awukhathazekile ngokunqotshwa kwakho. Umprofeti wabesethi ngoDisemba 16 amaNazaretha akazile. Ebese ehlangana entabeni iyolilela ukunqotshwa kwesizwe simnyama. UShembe waqamba isihlabelelo 12 esiyisililo. Lesi sihlabelelo sithi uJehova usishiyile singabadingi nabasweli. Haleluya, silileleni ninamabandla sezulwini. Asinanto esandleni, siza impela Nkosi yoxolo. Asina baba, asina mama, asina mfowethu wokusembesa. Hawu Jehova usishile impela ebuntandaneni obungaka. Usihlanzile ngani impela, usikhumbule uNkulunkulu wethu. Haleluya, silileleni ninamabandla sezulwini. Kwakuthi ngalolu suku amaNazaretha abe nenkonzo yesililo. Embatha amasaka, azihuqe umzimba ngomlotha. Ecela kuNkulunkulu ukuba angawulaleli umthandazo wamabhuno kodwa abuyise izwe lethu. Umprofethi uShembe wabese eqamba futhi isihlabelelo 120 lapho owabethandaza ebhekise kuNkulunkulu ecela ukuba iSouth Africa kanye neAfrika yonke ikhululwe. Uthike umprofethi, "South Africa vuka! Zokhele izibane zakho, zisondele zonke izizwe, ziwothe umlilo wakho. South Africa vuka, ulibase iziko lakho. UJehova uThixo wakho akunike elakho iziko. Asikho esinye isisekelo kuwe Afrika. NguJehova kuphela oyisibane sakho. Ngiphelele ngiyethemba liyophuma bengathandi. ilanga lakho Afrika ziyolotha zonke izizwe. Ithi ke ingilosi uShembe wafunga phambi kaJehova ukuthi iSouth Africa iyokhululeka. Uma isikhululekile zonke izizwe zomhlaba ziyokuza eSouth Africa zizokotha iziko lase Afrika. Ngakho ke akunganimangalisi uma nibona into engazange yenzeka emhlabeni ukuthi kusuke izizwe zomhlaba zithi zize emngcwabeni. Okuseqinisweni bezingezile emngcwabeni bese kuphume ilanga lase Afrika zizolotha. Bekufanele lokhu kwenzeke ngoba umprofeti wabe esekubhale phansi ukuthi kokwenzeka. Kumele kube nobufakazi bokuthi wayengumprofeti othunywe uNkulunkulu. Kule nkulumo lomuntu wasezulwini ube esechaza into ejulile eyenze ukuthi lelizwe lase South Africa ukukhululeka kwalo kungafani nokwamanye amazwe ase Africa. Ithiye ingilosi umprofeti iShembe waqhamuka nokunye okuhlakanipha okwaba isimanga nasezulwini. Kwathuma esethembisile ukuthi amaNazaretha azogcina isabatha okulusuku owabe elwazi ukubaleka kwalo kuJehova. Wabe sebhala isihlabelelo sesabatha. Ngalesi sihlabelelo wathi siyoba isihlabelelo sokukhumbuza uNkulunkulu ukuthi kumele izwe lase South Africa alikhulule. UShembe ngalesi sihlabelelo akacelanga ukuthi uNkulunkulu asikhulule. Kodwa wadumisa uJehova ngokuthi usikhulule. Lesi sihlabelelo sokubonga wasibhala eminyakeni yo-1920. Cishe izizwe eziningi zase-Afrika zingakakhululeki. Wathi uShembe, uJehova angeke angidumaze. Uzobakhulula abantu bakhe njengesicelo sami. Uma uShembe esichaza lesi sihlabelelo uthi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuzila, inkumbuzo kaNkulunkulu. Uthi ke uShembe izizukulwane zamaNazaretha zohlabelela lesi sihlabelelo. Okokuqala zohlabelela zicela ukuthi uJehova akhulule iSouth Africa. Uma isikhululekile bese zihlabelela zibonga ukuthi uJehova wasikhulula. Uma umprofeti eqala uthi mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu ngokuba umusa wakhe uhleli phakade. UJehova wasibusisa phezu kwemizi yezitha zethu, wachitha izitha zethu ngengalo enamandla. Washola ebusweni bezitha zethu. Sagcina sesibusa phezu kwamagquma nezintaba zawo. Sabusa phezu kwemizi yabo echithekileyo. Waphendula ubugcili bethu baba ubukhosi. Zasibheka zijabhile zingenakusho lutho. Uthi ke uShembe amaNazaretha nezizukulwane zawo akabonge uJehova ngokusikhulula kodwa ebonga into engakenzeki. Lokhu kwakuyindlela yokukhumbuza uJehova ngenhlonipho ukuthi akasikhulule. Lokhu kwadala ukuthi sikwazi ukuhlabelela lesi sihlabelelo noma sesikhululekile njengoba sihlabelele esidumisa ngaso uJehova ngokukhululeka kwesizwe sakithi. Amazwi amakhulu kamprofeti athi uJehova wasikhulula ngokusithanda kwakhe. Ngakho ke asizazi izindlela zomkhululi wethu. Uthi ke lo muntu wasezulwini lesi sihlabelelo esingumthandazo futhi esingukubonga okwenziwa njalo kathathu ngeSabatha. Kwadala ukuthi uNkulunkulu lelizwe alikhulule ngendlela umprofeti owayecele ngayo. Izitha zethu zathola sezivume ukuba sikhululeke. Zingazi ukuthi sivume kanjani. Zasibheka zijabhile zingenakusho lutho. Kusukela ku-1924 kuya ekukhululekeni kwethu ngo-1994. AmaNazaretha ayesevele kuJehova isikhathi ezingaphezulu ka-10,764. Ecela ukukhululeka kwezwe. Kusukela sikhululekile amaNazaretha ayesevele kuJehova isikhathi ezingaphezulu ka-2,964. Ebonga ukukhululeka kwethu. Ithikele nkosazana njengoba umprofeti Isaiah Shembe uJehova wayemthumele njengoba umprofeti Isaiah Shembe uJehova wayemthumele ukuba azovuselela inkolo. Kwathi ngalomthandazo weSabatha umprofeti wathola ithuba lokucela ukuba uJehova alethe inhlangano yezombusazwe ezoba nabaholi abanamandla bokuba bakhulule lelizwe laseSouth Africa ngaphandle kokuchitheka kwegazi. Ukuba izwe laseSouth Africa ukukhululwa kwalo kwangasithi ukuba izwe laseSouth Africa ukukhululwa kwalo kwangasingethwe uNkulunkulu nalo laliyoba nezimpi njengawo wonke amazwe aseAfrika. Uthikele umuntu wasezulwini ukuba amaNazaretha ayaqonda ukuthi inkululeko yalelizwe yavelaphi kanjani. Ngabe yiwona okwakufanele agcwale imigwaqo ehalalisa mhla iSouth Africa ikhululeka. Njengoba kuze kube manje yiwo asabonga uJehova ngokukhululeka kwesizwe sakithi. Ukuqina kwenhlangano yezombusazwe nokukhululeka kweSouth Africa kwakwesekelwe uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu enze isivumelwane noShembe. Uyaqhubeka lo muntu uthi leli gama elithi asizazi izindlela zomkhululi wethu libalekile kubantu baseSouth Africa, ngoba uma singazi ukuthi lelizwe lakhululwa uNkulunkulu, uJehova uyosuka phakathi kwethu. Uma uNkulunkulu engasekho phakathi kwethu, lelizwe loba sesimeni esifanayo namanye amazwe amaningi aseAfrika, lingenwe izimpi zombango nobubha obesabekayo. Njengoba besimazi uMandela ukuthi une Mandela magic eyayenza ukuthi konke akucela kuphumelele. Le magic yayidalwa ukuthi uNkulunkulu wayeseduze kwakhe emthanda. Njengamanje ayisekho iMandela magic, kodwa sekufanele abaholi bezombusazwe bethandazele iMandela spirit njengespirit sika-Eliya esehlela ku-Elisha. Funda amakhosi esibili sahluko 2 verse 9. Uma iMandela spirit isale kulabaholi nasesizweni sonke, lelizwe liyohlale linenhlanhla ngoba laqala ukuholwa ngumuntu owathandwa uNkulunkulu. Ithikele nkosazana yezulu, ngiyaye ngizwa abanye abantu bethi abafuni ukuvota. Abazi ukuthi ngalokhu kwenza kwabo basola uNkulunkulu ukuthi wayebakhululelani. Uma bengeneliswa inhlangano noma umuntu othize, abavoteli ngane abamthandayo. Bayibukela phansi yini inkululeko abayinikwa nguJehova. UJehova sengathi sonke angasipha ukuhlakanipha kwasezulwini. Sizazi izindlela zomkhululi wethu. Inkosi busise lokho enikuzwile. 5, 9, 10, 10, 10, 10.